tuzo dukora kuri node yetu logistique tuyisanure n'igihe twakora kugira ahambe abe heza twuhagira heza gute kugira abantu baje bashoko tusanga turiko turaterere igihugu cyane uje dusanga mugane wa nyecuba yati ngo turi kumwe tose birashoboka na gwa ruhara rwacu za nguvu zacu tuzishizemo akanyuma cyane uvuga cyane kugira tubihuze mutahure neza abari kwa baratwumviriza ugwaruka niwo mushinge witerambere aha tushatugarura tugaruka ku barundi baba mu makungu cyangwa ku barundi baba hano cyangwa ku barundi batandukanye bama bari ko barafata ingendo zitandukanye bagendera ibyo bitandukanye ibyo byahanamiye Burundi cyangwa azaba muri America cyangwa za Buraya gushinga icumu mu mashinga mu myaka ya kera
Nchuti namwe bakunzi musanzwe mukurikirana ibiganiro bica ku mbonesha kure ya BDUSA ndabara mukije nongera ndanabaha nikaze mu kiganiro cacu ndumurundi kino kiganiro ndumurundi akaba ari jewe Kate itanga iteka ngiye kukibashikiriza aho tuza kujya gacane ku ruhara rw'umurundi yiterambere y'igihugu hambavu ya turafise umutumire asanzwe abimenyerere turabaha ikaze mutumire wacu
eh murakoze cyane murakoze kunyakira mu bwami bwa BDUSA mu mazina nitwa Mauna Prince Aimable benshi banzi nka Teacher Prince cyane homme d'influence ndibaza yuko akona kabijya kadasanzwe ego anyima benshi banzi basanzwe bamenyereye mu biganiro bisatandukanye aho bari ko ndahanira urwaruka na cyane cyane uko bavuze mu iterambere ry'igihugu
tutarandiriye turazi yuko uruhara rw'umurundi mu iterambere ry'igihugu ari uruhara rukomeye cyane kandi turazi yuko kwitwa umurundi ari iteka ntangere kandi rikomeye cyane mbega uruhara rwa zina murundi wese mu iterambere ry'igihugu nuruhe
uruhara mu iterambere rya kwa kuri zina murundi wese mu iterambere ry'igihugu nkuko bibajije tubanze dutahure kwanza kwitwa umurundi kwitwirwa igihugu wavukiyemo igiko watayemo uruzogi na gateka kadasanzwe no kuvuga iyo tuvuze uruhara no kugira icukoze kugihugu wavukiyemo harimo kugira icukoze mvuze ati mu bikogwa ukwitwa umurundi so kuvuga ati navukiye mu Burundi gusa harimo no kwiva ni gikinokora kugira igihugu navukiyemo igihugu nitirirwa kivugwe neza kishobore kwamamara hanyuma ibikogwa bikomera kuragwa mu gihugu ibikogwa vyiterambere dushaka gukora bishike makungu bigaruka aha handi nyene abantu bavuga ati uyu ni umurundi abarundi turabakunda cyane mufise umwete abarundi bakunda cyane mukora cyane ico nico gitubana tuca tuvuga duti uruhara rw'umurundi ari wese kwiterambere y'igihugu no kuraba ico ari karakora uno munsi kizotuma ishusho nziza dushaka gutanga mu makungu igaragara
Murakoze cyane. None muri uko kuraba ico twokora, ni igiki twokora kugira ngo twerekane ko duha agaciro igihugu cyacu cy'Uburundi.
Msanzwe byama byavuzwe ni byiza cyane kuba dufise umuhamagaro cyangwa dufise abaduhimiriza iminsi yose. Reka tutange dufatira kare kuri nyene icubairo umukuru w'igihugu kiza cyacu cy'Uburundi General Major Evariste Ndayishimiye niwe yama yahimirije abarundi cyane gose mu cyancane ari ka twitwararike itano cy'igihugu ni gute tuzogaragaza yuko duha gaciro iyo gucacu reka tugaruke gatoya mu gisata cy'abarukya rugendo aravuga ati ni vyiza yuko tugaragaza kugenda tugaragaza ishusho nziza ya kino gihugu cacu ciza cyo Burundi tuzobigaragaza gute ibikorwa dukora aho turi hose nivyo bigaragaza neza neza Burundi igiko cyangwa tukiyumvira ni iki ni ibikorwa ibyo tuko turakora no munsi ni migambi iyo tuko turazanira igihugu yo tuma vyukuri abantu bumva yuko bakunzi gucu Burundi ni migambi yo tuko turazana ituma abantu bari hanze canka barundi basanze ba makungu bumva yuko kuba taragaruka mu gihugu cy'u Burundi ari ubuhombe bidasanzwe bari ko barahomba bica bivana rero tuzoha gaciro gute ni bikoga dukora ubyo tuvuga igihugu cyacu ije naho tubikora mu nzira zitandukanye muri abamenyesha makuru tosha kwica kumbonesha kure uburyo tuvuga igihugu cyacu cy'u Burundi hari abantu bacyo dosanga kenshi bakunda kwama bariko baramamaza bavuga bati mu gihugu cy'u Burundi sinyabagendwa hagumwa hari nambara izo nambara ntazi hari turazi ku Burundi uno musi turi mu mahoro tubayeho neza cyane rero uburyo ama message dusohora haba kumbonesha kure ku migambi dukora ku byo dukora ni navyo bihesha gaciro kino gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ubari ni mu buryo butandukanye cyane
murakoze cyane tugerageje kumviriza ururirimbo ruhayagiza igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi turumvamwo amajambo akomeye cyane tugiye kugitero ca mbere kiri mu rurimbo ruhayagiza igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kivuga giti shinga icumu mu mashinga gaba intahe y'ubugabo ku bugingo ni ryari tuzomenya neza na neza ko igihugu cyacu gishinze icumu mu mashinga barakoze
evyukuri ni navuga yuko ni gitero cyiza cyane abantu benshi abakora twumviriza baba bari hano mu gihugu cyanke hanze mu makungu ubwo n'uruharagwa zina mu Burundi wese tuzokoregera neza na neza yuko igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi gishinze icumu mashinga mutahuri kino kimwe aha tuca tugaruka ku Barundi baba mu makungu cyakobaho ku Barundi baba hano cyane ku Barundi batandukanye bama bariko barafata ingendo zitandukanye bagendera ibihugu bitandukanye ibihugu byahanamiye Burundi cyanke azaba muri Amerika cyanke za Buraya gushinga icumu mu mashinga mu myaka ya kera iyo bavuze gushinga icumu akenshi bakunda kubikoresha iyo umugabo yagiye mu rugo wa kanaka akahashinga icumu bavuga yuko niyo nyene rugo yatashe agasanga hari icumu riri ku myugariro cyanke ku bujyango niyinjira yerekana neza na neza yuko byarekana neza na neza yuko hari umugabo ariyo turakene kwerekana yuko u Burundi ari umutima wa Afrika cyambere umutima no kuvuga yuko iyo umutima utari kuratera no kuvuga umubiri ntushobora gukora gushinga icumu rero ni ivyo bikorwa byiza dukora bituma abantu batandukanye bari mu bihugu bitandukanye bavuga u Burundi bavuga ati u Burundi bariko bakora ibiki turiko twumva imigambi itandukanye iyi niyi niyi itandukanye iri kirateza imbere atari u Burundi gusa ari mu East Africa ndetse no muri Afrika hari imigambi iri kirarangura bariko bararangura yiterambere ndagaruka cancane kugikogwa cha barukerugendo tourisme gushinga icumu mashinga kumva yuko umuntu wari wese haba barundi bavukiye mu makungu haba barundi no vuga yuko babaye bumva yuko kuba batariko bararangurira imigambi yabo mu gihugu cyabo cy'u Burundi mu gihugu cyabibarutse ari uruhombo rurasanzwe ihimiriza bari kubaragira kubabanye bari kumwe abagenzi biyigana bari kumwe hanze kumva yuko uburyo bari kubaravuga Burundi bizotuma abantu bavuga ati nukuri u Burundi ni igihugu cy'amata cy'amata n'ubuki aho rero aho duciye hose Burundi uko buravugwa twaje kuma platform kuma réseaux sociaux tuko turavugwa twatuvuga ati nukuri u Burundi bwarashinze icumu mu mashinga bizova rero igihugu no guruhona uruhara wakira Burundi wese uno musi rero turashaka na cyacare gukora cyane haba mu gisata cy'abaruki arugenda kuko niho tumenyera message niho twerekana neza na neza yuko duha gaciro igihugu cyacu ntitwazi gaciro mu makungu tuzoshinga icumu mashinga gute ibikogwa dukura ngambwe n'ibikogwa bijabuke imbibe zacu bija mu makungu nivyo bizogaragaza neza na neza yuko icumu igihugu cyacu cy'u Burundi cyashinze icumu mu mashinga ngo ni migambi myiza n'ibikogwa byiza ubyo tuvuga igihugu cyacu cyiza mu makungu
murakoze cyane ko muheje kuvuga yuko ari bikogwa byiza tworangura mu gihugu cacu ciza cyo Burundi nye ni cubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza cyo Burundi yavuze ko turi kumwe twese birashoboka ni gute twohuza kino civugo cyane ni cubahiro umukuru w'igihugu cacu cyo Burundi n'uruharagwa zina muntu wese nyiterambere y'igihugu cacu
ego nacyo gituma mpunda abamenyesha makuru cyane ndakunda abamenyesha makuru kuko nafise uburyo mugenda muravuza ibintu nye ni cubere yavuze gutya aha tuyuhuze yavuze ati umugani wiwe ati turi kumwe twese birashoboka uci uja kurana kivuze ni nyishi ya ni nyene uruhara urukura mwiche kiyene ya gwazina mu Burundi wese inyuma ngo acavuga ati tugo twobihuza gute iterambere nshaka kino kintu bacuvize abari kwa twumviriza wabugwaruka baba ba diaspora baba barundi bari hano mu Burundi hatuba
yego
dutangure yo iterambere y'igihugu cyacu cy'u Burundi riva kuri jewe kuri wewe nico kitumutse bavuga ati turi kumwe twese birashoboka ni gute nukumva yuko nuruhara kwa kila Burundi wese ni gikindi ko ndakora kuri uno mwanya cyo tuma kizotuma yuko neza nerekana yuko nerekana canke nerekana neza neza yuko uruhara canke iterambere y'igihugu rihagaze kuri zinda Burundi wese akaro gatoya nyine cubahero arazanye umugambi wa payeje sivyo baravuze bati turakeneye yuko ugwaruka muzana imigambi iyo migambi muzanye izana iterambere ku gihugu kuko leta nta kazi ifisi iherezo ugwaruka hari hageze ko twe ugwaruka dukora cyane kugira tuhereza kazi leta nokuvuga twe twereke leta nimwe adufasha ngaha tuzohereza kaje abone jana nokuvuga leta ari hajya kugira twashigikire ugwaruka tukaje tugaruka tuko turi doga tuvuga duti bigenda gute bagahereza amahera ngo babandi nyene ngo yo mafaranga zohera ngo muri babandi ikibazo cy'amacyo kiraza ni gute nokora naje kugira nje muri mugwe babandi sivyo nuruhara rero gwakira mu Burundi wese nuruhara gugwaruka kumva yuko ndafise ico ntegeza gukora hari ikintu nategeza kuba ndikunda kura kuruno mwanya kugira nimba natwara umugambi wanje niba bona ko ari wakamara uzoze ubuje gutera ku iterambere y'igihugu bizokunda tuve kuri ico yazanye umugambi nyene cubahiro wo kushobora gutunga canke korora inkwavu ukacubona hari abantu bazikritika bagakritika uri kuvuga ati uwo mugambi wo buri kurafasha gute uravye ingene urondoka ibyo byose ngo nduvuga ko nuruhara rudasanzwe ahubwo rero kugira tubihuze duze na cagi koko no vuga kuno munsi kiduhanza amatuhanza amasha nduvuga ko kitubabaje cyane kumva yuko igikorwa cabarika rugendo kiriko kiragenda nabi mu Burundi kitari kuregenda nkuko vyategerezwe dutahura iko uruhara gwakira mu Burundi wese nuruwe nukumva yuko adutegeza guterera ingufu zacu tuhira duhishije turafise umugigwa mu gihugu chaque samedi uburi kuwa gatandatu turakora ikoga rusangi ubona yaba byari gushoboka twese tukaja tukiva tugavuga duti mu mariya turistike dufise mu gihugu dukoresheje ibikoga rusangi muri cha muri handi batuvuga tugenda gukorera hamwe bati tuzo dukora kuri no lieu turistique tuyisanure ni gihe twokora kugira hambe abe heza twuhagira heza gute kugira abantu baje bashoko tusanga turiko turaterera igihugu cyane uje dusanga mugani wa nyecu baye ati ngo turi kumwe tose birashoboka na gwa ruhara rwacu za nguvu zacu tuzishizemo akanyuma cyane mvuga cyane kugira tubihuze mutahure neza abari ko baratwumviriza ugwaruka niwo mushinge witerambere mu gihugu zina mu jeune atari karakora cyane kugira gira ico aterere mu iterambere y'igihugu uwo tumita umu jeune perdu atabona kure abone nibo bacha batangura kuvuga ati leta nakazi hari ni watangura guca za Serbi bacanguva ngo za Mediterane kuberiki nibabona ico bokora ariko hano mu gihugu cacu cy'u Burundi nkuko bivuze tugiye hamwe birashoboka no kuvuga icimviro cawe icimviro canje icimviro cha kanaka dushize hamwe turubaka indirisi nini tugahereza abajene igihumbi akazi tuzuba turemuriye umukuru w'igihugu mu kwivata ni gikino akora kugira ugaruka ruve rubanda gwitwararika ibikorwa by'igihugu
murakoze cyane duhagaze aho nyene wavuze ivyerekeye uruhara nubwo hari uruhara rukomeye twoza turashira imbere
rwa mbere no kwitanga abenshi ugwaruka twamatwiruka kuvuga duti nta mafaranga dufise ngira ngaruke mvuga kuri kero kintu bino bintu bitatu twebwe tumenyereye guhabwa gutabikwa nk'inyoni sivyo
yego
yo gonuru uzosaza usanga mu bajene benshi turabantu tumenyereye gutabikwa nk'inyoni gute hariho ugwaruka no bavuga ko muri no Burundi bwacu bariho bavuga bati iyo mba meze nka kanaka no kuri jewe mba ngeze kure cyane uwundi akavuga ati jewe ndashoboye ariko simbona ndafise ubugambi nokora noronga amahera ndumva ko nogera kure cyane ukuvuze kiyena abandi nabo baravuga bati jewe mfise akazi ndiko ndakora ariko ndumva ko ndafise umugambi notanga ku kazi cyangwa icyo nokongereza kugira bigenze neza urumvuga bo bose dusa n'ababoshwe iyaba twokwica tukavuga duti eske noba mfise umugambi wanditse noba mfise plan d'action noba na jo kutegura programme d'implantation ngangwa tukicara suka tuvuga duti numugambi uwe uhuye nikibazo ikibano canje cyo kirahura naco sivyo rero mugiye tucyane tukiyumvira ati ingorane twa turahura nazo izo ntamba miturura nazo tukarondera inyishu biradufasha na kuterera cyane mu gutera cyane mu iterambere ry'igihugu rero uruhara rwa mbere twa tuteza gushira imbere no kwitana kwa cyane mu kwiyumvira ico twokora tukiyumvira inyishu ku bibazo bitandukanye igihugu haba mu gwaruka twa turahura nazo hanyuma iyo twa tuvizana izo inyishu nyizahe ni migambi myiza tuzana ica mu gwaruka hanyuma payeje iri hajya cyane Banque d'investissement des jeunes bije iri hajya gukiterera ishiremo amafaranga dukore hanyuma dushiki tugiriki duterera mu iterema y'igihugu tutangure rero kwiriki twitange tusane ivyumviro vyiza tushane migambi tushire ku mpapuro apana ku munwa gusa hanyuma tushikirize tumaze kwipresenta neza igihugu kiringa kugiriki kidushigikire
murakoze cyane kuco cimbiro ciza hamba dutera dusozera nakahe kajambo mwobwira abarundi bose muri rusangi kugira ngo zina murundi wese ashobore gufasha myiterambere y'igihugu
akajambo novuga yuko kadasanzwe namana kivuze kenshi ndiko nabwira urwaruka bagenza njye gukora nyumviriza ubwa mbere duhiriwe duhishije cyane ndagisubiramo duhiriwe duhishije cyane dufuse umukuru w'igihugu adukunda ugwaruka ivyo ni ibintu bitaboneka bitama vyama biboneka mu bigo bitandukanye uwo mukuru w'igihugu dufise yitwa umugenzi w'ugwaruka iyo uronse umugenzi uragerageza iryo bakwe tugiti bakwe iyo opportunité twaronse kuivyazamo umusaruro kuko tuzatuzi yuko iyo tuzanye umugambi mwiza uza gukora mu iterambere uza guterera mu iterambere y'igihugu wa mugenzi wacu ari hajya kugira dushigikire yama yabivuze akajya mu rundo mvuga ndocamereza ko mvuga ati zina mu rundi wese gwaruka muri ko muratwumviriza aho uri hose dutahure neza neza yuko imana iri kumwe natwe yaraduhaye umuvyeyi se barundi yitware kugwaruka twiyumvira ati rero ni giki uri kurakora ubu kugira cyo gufasha cyane ni giki uri kurakora ubu kigaragaza neza kuraterera mu iterambere y'igihugu ni migambi iyo ufise izo gira ikimariye ikibano cawe ni giki uri kurategura uno munsi kizotuma nawe utazobukiriho bavuga bati vyukuri hari mu jeune nitwa Kanaka Prince Mable Mahono yarabayeho yarasize umugani ni izina irihe wifuza yuko abantu baguhereza muri community urimo nibazo nifuza ko mose yibaza tuvuze izina tugaragaze kwishyira twiko turiyumvira uno munsi nimba twifuza kuvugwa dufatire ku burebu bumwe butandukanye tufatire kuri Francine Niyonsaba uravyo aho yatanguriye nahageze Francine agitangura kwiruka yari umuntu agayitse babona yuko atavyazoshobora ariko uno munsi yitwa adresse turabona ubona avuga ati Francine wabo mbo urabona ushisi wabo na Francine ako ravuga iwabo avuga ati mbo ushisi portaya wishikiriye ninye ni nke metero zibiri ushobagaje wabona Francine nawo mpamagara canza kuguhamagara nuko yarahimse adresse ndifuza ko mujene wose arikara dukurikirana tugera mu bikorwa byiza tuko turakora byo guteza imbere y'ubucacu cy'u Burundi ama projet meza tuko turazara atume twitwa des adresses tuba ma adresse bavuga ati ni washika kwa Prince Mable hajya nyene mu gihosha uwageze urabona urya nyene kuko ibikorwa byacu biravuga nivyavuga bizotuma ugwaruka guno munsi rino yaruka niri kuri raza rizo kuma rivuga ati nkuko Kanaka yavuze kubera ko twavuze ubwo rero ivyo vyose kugira bishike nuko tutangura kubitegura uno munsi utarabikora ico nico kiringo aravuga ati ngo twaratevye ntu turateba mu kiringo tugihema tugifinda zyo nguvuze buzima z'abazima birakunda yuko twihatrapa tuje hamwe kuko turi kumwe twese birashoboka
murakoze aha akaba ariho kirangiriye. Turashimiye umutumire wacu aheje kutuyagira ibintu byinshi by'ingirakamaro ku byerekeye iterambere ry'igihugu, akaba ndetse yanahanuye ndetse n'abajeune. Turabashimiye cyane.
Ego cyane, kandi abashimire namwe. Antuka ndibaza yuko uruhagaciro cyane. Ndifuza yuko abarundi bose bari ko barakurikirana kino kiganiro kidasanzwe. Dushigikire cyane gose no menesha makuru. Ni kiganiro nibaze yuko kigiye kuzana ihinduka ridasanzwe mu gihugu. Kigiye kuzana ihinduka ridasanzwe mu gwaruka. Kigiye guhindura imitima y'ugwaruka. Bo sino mu pasitori ariko ndifuza yuko keshi yo ndiko navuga no mmengo ndaje mu kasi yo. Ni biza cyane. Ndifuza yuko bari ko ratwumviriza ama commentaire yanyu. Ibibazo mu fise mu bishire hano nibaza yuko mose ni mwatwizera mu kadutuma ko kandi tuzogaruka twishure turakeneye yuko duhindura ivyumvyo vy'ugwaruka. Reka dushime cyane kino kiganiro cyanyu cyane ndu Murundi. Jewe ndu Murundi ndavyishimira cyane kuba naravukiye mu Burundi kandi nitwa Murundi. Naho ndi hose nitwa Murundi. Reka rero no munsi jewe tumutazira akazina. Uyu tuzonze jewe ndamubonye ndamwita mama ndu Murundi. Naho mwita gute murakoze cyane.
Murakoze cyane mutumire wacu no kunyita akazina ndu Murundi ajyewe cyane.
Ego cyane.
Tukaba dushibiye n'uwari karadufasha mu buhinga bw'ivyuma akaba yari Simo irakoze kugira ngo amajwi n'amasanamu bishobore kubashikira uburyo bubangutse bidatevye. Tukaba dushimiye na mwebwe mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro cacu ndu Murundi. Tukaba twizeye ko mwahakuye icigwa kinini cyane cingira kamara ku byerekeye iterambere igihugu cacu. Namwe ba jeune mukaba mwahakuye ikintu kinini cyane mwofasha mu gihugu no mu iterambere ry'igihugu, ko mwumvise cyane nkuko yagera bidushikiriza. Murafise igikorwa gikomeye kandi murafise uruhara runini cyane mu iterambere ry'igihugu. Tukaba dusubiye kubashimira kandi rero kukungene mwariko muratwumviriza. Tukaba dusubiye kandi kubamenyesha kandi ko kino kiganiro cacu ndu Murundi kizokwamagica ku mbuga ngurukana bumenyi za BDUSA arizo Twitter, Facebook, Instagram na YouTube. Tukaba dushaka kubamenyesha kandi ko kino kiganiro cacu ndu Murundi kizobandanya kiba buri wa Mungu. Tukaba turangije rero tuba tubipfuriza ibihe byiza. Mushigwe kururanirwa mu byo mukora byose. Murakoze.